Ndabahaye ikaze muri kino cigwa kiri mu rukurikirane rw'inyigisho zitwa Itara. Ndi Asher niyo nizigiye, nkaba ndabashimiye kuba mwahisemwo kuba muriko murakurikirana ano majambo tugiye kuganira. Ngiye kuvuga ku ijambo rivuga riti mbega ni kubera iki ikibi kiriho mu isi, abantu bakagira ingorane mbere rimwe na rimwe harimo n'abana b'Imana, kandi tuzi neza ko Yesu yanesheje se kibi. Umwe ikibi giturukako yaraneshejwe ku musaraba, ni kubera iki abandanya akora ibintu bituma ikibi kibaho? Hari ibyo twamaze kubona mu bijanye n'iki kibazo, igituma hari ikibi, kuvuga lo mal. Twarabonye ko hari ikibi gituruka ku guhitamo nabi kw'abana b'abantu, kandi uko guhitamo abantu baguhawe n'Imana. Twarabonye ko hari ikibi gituruka ku vyaremwe kubera umuvumo Imana yavumye vyaremwe bivuye ku caha ca mbere cakozwe mu isi. Ariko kandi twarabonye ko ariho n'ikibi kiba gifatiye ku kuntu inzego zitunganije biciye mu mico iba yaramaze gushinga imizi mu bantu, maze ugasanga iyo mico mibi yarinjiye no mu kuntu inzego zikora. None rero ikibazo turabira hamwe uyu munsi n'ukuraba igituma ibyo bibandanya biba, kandi tuzi neza ko Yesu yanesheje. Turisunga ijambo riri muri Yohana igice cya 16 ku murongo wa 33. Ni mu myanya ya nyuma Yesu ari kumwe n'intumwa ziwe. Mu majambo yababariye muri ico gice yarangirije kuri iri rivuga ngo ivyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe, mwisi muri namarushwa, ariko ni muhumure, jewe naranesheje isi. Muri uno murongo hari amajambo abiri nyamukuru twokuramwo adushobora kwisunga muri kino kiyago. Ijambo rya mbere ni iri rivuga ngo ntimubeho mwihebuye, ntimubeho mu gatengo, ntimubeho mu bwoba, ni mureme kandi mugira amahoro muri jewe, muhumure, mureme, naranesheje. Iryo jambo rirumvikana neza hano, ariko kandi hariho n'irindi rivuga ngo ntimuhakana ukuri, ntimirengagize ibihari, ntimuvuge ngo nta kibi kihari, kuko muri iyi si muri n'amarushwa menshi. Nkuko nabivuze, aya majambo Yesu yayabwiye intumwa ziwe. Wihweje igihe bari bagezemwo hari imbere yuko azuka, hari imbere yuko abambwa agapfa hanyuma akazuka. Hanyuma amaze kuzuka, umuntu yava yibaza ngo ayo majambo yari yerekeye abigishwa imbere yuko abambwa, kuko turazi yuko baci batangura guhigwa mbere baca baraniruka babonye Yesu bamufashe. Byarabagoye, ibihe biraba bibi cyane, ariko turazi yuko mu nyuma Yesu amaze kuzuka ahubwo ihamwa ryaciye rikara gose. Usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri bijya bice vya mbere urabona yuko uhwishengero ryagiye rirakura rigira inkomezi, niko ryagiye rirasekana n'idini y'Abayuda, maze haragira igihe kubera abajya barongozi b'idini y'Abayuda bari begeranye n'ubutegetsi bwa politike bw'ico gihe bashira ingufu hamwe, bituma noneho bagira umwidegemvyo wo guhama abakristo mbere baranabica. Muri ibuka Paulo ariko arahiga, ariko araje Damasiko agiye guhiga bizera, kandi ntiyabahiga kugira ngo abagirire ibyiza, kwari kugira ngo abapfungishe, kwari kugira ngo bakubitwe, kwari kugira ngo bakoregwe ikibi. None rero rya jambo Yesu yavuze ryarabandanije no mu nyuma y'ukuzuka kwiwe, kandi kuva kiriya gihe gushika uyu munsi hama hari abakristo bariko baragira ingorane kubera ukwizera kwabo. Niyo umuntu atohamwa mu buryo bwa bundi nyene bw'ukwicwa, bw'ugupfungwa, bw'ukunyagwa ivyawe, bw'uguhunga, bw'ukomoka, hari abakristo bagira ingorane kubera abanse kwifatanya n'abakora ibitagororotse. Hari abantu bagira ingorane mu miryango yabo kubera imiryango yabo itubaha Imana, bagakora ikintu kigatuma babanka. Murumva yuko gushika n'uyu munsi inkurikizi z'ukwizera Kristo zirashobora kuba mbi bivanye naho umuntu ahagaze, bivanye naho umuntu ari, kandi izo nkurikizi rimwe na rimwe zishobora kuba mbi cyane zikamera nka ya marushwa Yesu yavuga. None rero iri jambo ntiryari ryerekeye abigishwa gusa, n'uyu munsi riratwerekeye. Ivy'amarushwa Yesu yavuga ntivyari ivyari kuba imbere yuko azuka no mu nyuma y'ukuzuka muri iki gihe nyene turimwo byarabandanije. Ariko kandi naho turiko turavuga bino, ijambo ry'Imana riremeza neza yuko Satani yatsinzwe bimwe by'urudasubigwamwo. Nta bubasha bundi asigaranye, nta yindi ntambara igisigaye yo kwizigira kunesha, yaratsinzwe. Kuko dusomye mu Bikorosayi 2:15 hano havuga ico Yesu yakoze kuri Satani n'ubwami bw'umwiza, no kuvuga na babaganza bose bakorana na Satani mu bwami bw'umwiza. Havuga ngo kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibatetereza mu maso yabo, mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Pawulo yari kwasigura igikorwa Yesu yakoze ingene yanesheje abakuru n'abafise ububasha. Aha ariko avuga impemu mbi ziganza cya kirere cy'umwijima zigerageza kukonona ibibera ngaha ku isi mu kugwanya umugambi w'Imana. Ngo yarabanesheje arabambura. Iri jambo bakoresheje kwambura uravye mu zindi Bibiliya ni kuba kubaka ibigwanisho désarmé. Baraneshejwe barambugwa n'ibigwanisho hanyuma ngo baca baratetereezwa mu maso ya bose publicement ahabona nk'abafashwe mpiri. Aha hariho umuco wari usanzwe uri mu Baroma aho umurongozi w'ingabo z'Abaroma agiye akagwana mu karere kanaka hanyuma agatsinda yaca afata abo bariko bahanganye nayo bariko baragwana abatapfuye bakabagira imbohe bagaca babazana mu munsi mukuru wo kwigina intsinzi bakagenda babatembereza abantu bashengereye mu kibuga cyagutse cyane muri stade kugira ngo babimirie babacishe bugufi babasubize hasi berekana yuko babanesheje. Niyo mvugo hano Pawulo yari kwarakoresha mu byukuri Yesu yaranesheje Satani yaratsinzwe baba kuru baganze si y'umwijima baratsinzwe aho nta kibazo kihari. Ariko rero twibutse rya jambo twaherako naho ivyo vyabaye Satani arabandanya durumbanya abantu bakamererwa nabi abantu barakagira ingorane. Wanashaka mu Banyefeso 6:12 Pawulo yavuze yandi majambo avuga ngo kuko abo tunigana canke abo tugwana atari abinyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Babaganza nyene baneshwa babandi nyene bakubigwanisha babandi nyene bamaramazwa abantu bashengereye ugarutse mu Banyefeso ngo tugwana nabo nukuvuga yuko ntibahagaritse intambara ntibahevye baracabandanya bagerageza kuraba ko ico bipfuza kubura buza umugambi w'Imana bogishikako. Nkuko rero biboneka intsinzi ya Yesu ku ruhande rumwe iremezwa n'ijambo ry'Imana ariko ku rundi ruhande na Satani n'abamarayika biwe baracagwana. Ufashe ica mbere ukibagira ica kabiri ufashe ko Yesu yanesheje ukibagira ko Satana kigwana ntutahuri igituma ku isi hari kibi ucumenga Yesu ntiyanesheje canke nta kibi kihari ariko ufashe kica kabiri ugafata yuko tukigwana tugihanganye n'abanyabubasha bo mu isi y'umwijima ukibagira ko Yesu yanesheje naho ucubaho mu bwoba. Nico gituma Yesu yavuze rya jambo ngo ni mureme ni mugira amahoro muri jewe ntimugira ubwoba kuko naranesheje isi. Ariko kurundi ruhande ntimwijajare ntimwibaze ngo vyaraheze vyose ngo nta kibi kizobashikira kuko muri inosi muri namarushwa. Ibi bintu bibiri rero umuntu abijanisha gute? Nkuko nabivuze mu byukuri kimwe mu bituma ikibi kikihari mu isi nuko icaha kikihari nuko Satani akihakorera. Turavye kuva mu ntango turabona yuko ingorane ku mwana w'umuntu zatanguye gushika igihe icaha cinjira. Mu yandi majambo icaha ni kiza conyene kiza cihetse ko n'inkurikizi zacu. Adamu na Eva bagicumuye buno nyene hari vyaciye bibabako batangura kubona ibintu batahora babona bibatera n'isoni barinyegeza. Imana ije kuba ikabahamagara ngo ivugane nabo ntibubahutse kuja habona ibintu vyaciye bitangura kugenda nabi kubera iki icaha caje. Bidatevye gato turabona Kayini ahagurutse akica mwene wabo Abeli ubwicanyi burinjira. Ubandanije usoma Bibiliya urabona ubukozi bw'ikibi bwabandanije buduga mu gihe cyano wabura bumurengera kugeza naho Imana hitamwo guhonya abantu bico gihe uretse Noa n'umuryango wiwe. Ibi birerekana neza yuko ahantu hakiri icyaha ntiyashobora kubura ikibi. Ni nka kujya bavuga ngo ahari binuka hategerezwa kubisazi mu mugani w'ikirundi bavuze ngo uwankisazi atakanuka ntushobora kugira ibigufu ufise ibintu binuka hanyuma ngo ubure isazi. Isi kiri mu icyaha nico no kwita ikintu kinuka hategerezwa kuzobaho n'ikibi izi nazo nisazi. Satani rero yaratsinzwe nivyo ariko mu buryo kanaka Imana yo nyine itahura igituma yabigize gutyo ntiyaciye imufata ngo imubohe ngo vyose birangire yabandanije afise umwidegemvyo wo kubandanya gerageza wo kubandanya durumbanya. Imana yaramuretse ivyo arabandanya bikora gushika n'uyu munsi. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ko tukigwana kandi ko abo tugwana tarabinyama n'amaraso ntiduhanganye n'abana b'abantu duhanganye n'izi mpemu mbi ziganza mu isi y'umwijima. uko kundero satana kiriko arakora bituma hari habamwumvira hari habantu bemera bagakora ibihwanye n'ivyo ashaka kandi abo ivyo bakora biviramwe ingorane abandi kuko murabizi kumvira satani no kugarariza imana no gukora icaha icaha naco cama kigira inkurikizi igihe cyose abantu biyemeje kugikora naravuze mu cigwa carenganye yuko tugifise ababesha hazokwa mari habantu babeshwa kandi abo bantu babeshwa kenshi bazobara abantu bazira ubusa tugifise abasuma tugifise abantu bembera kwiba bagakora ivyo satani yipfuza hazoba hari hazokwa mari y'abantu bibwa hari abantu bazogenda bakore baruhe bagiro nk'umwimbu maze haza abandi babubatware nico gituma tugifise satani kuri iyi si hari ibintu tudashobora kuvuga ngo ntibishoboka turashobora kurindwa uyu munsi ntibitubeko ariko ejo bikatubako mugabo n'ubu haguma hari kibazo ni kubera iki imana yaretse satani akabandi afise uwo mwidegembyo kandi yaraneshejwe ibyo tuzobiganira ko mucigwa gikurikira mu kurindira reka ndabatera intege ngo tugire umwete wo kurongorwa n'ijambo ry'Imana dufata ici jambo ry'Imana rivuga ntiturongorwe n'ivyo twipfuza kiretse iyo bisanzwe bihuye n'ici jambo ry'Imana rivuga jambo ry'Imana riremeza yuko Yesu yaneshejwe ariko ko na satani acemerewe gukorera muri iyi si kandi akiriko arayikoreramwo bizoshika habi kibi kuko hari abantu bazomwumvira bakora icaha maze ico caha kigira inkurikizi kandi n'umuvumo w'icaha imana ntirawuhagarika mwisi burundu yaradukije yaraducunguye ariko turacari mwisi iri mu icaha n'inkurikizi zacu imana ibahezagire.